ezinụlọ dị. Achọrọ ka ị were uche gị gbaa ogige n'ezinụlọ gị. Ọnọdụ ezinụlọ gị nọ ọ ihe kwesịrị ekwesị.
Chineke gwara osisi a ga-ebute tụnye na mmiri na-eru ụlọ atọ n'ụtọ. ọzọ na second king chapter 2 ele na kanda na bushindo ala ni na kanda na mahanda na kanda na bushindo ala ga ba kanda na masendo amena ojeriko oga kuta elisha siya na ima na obodo amaramma obodo abi a wonderful city mana o nwere nsogbu anyị nwere akọ na mmiri anyị na-ebute ụmụnwaanyị ụmụnwaanyị bi nọ mma na-abụ ha na this water causes miscarriage and not only that it brings sickness and misfortune to the people. Elijah was in her return nnu return nnu return bọọlụ return bọọlụ achịnye nnu na bọọlụ Elijah wee die mmụọ wee kwupụ okwu na ya bunye ya na mmiri wee si otu a ka Chineke si kwuo ya mmiri dịkwa ọcha ọzọ mmiri na-atụ ọsụ miscarriage dịkwa mma ọzọ mmiri na-eweta ọnwụ ike dịkwa mma ọzọ anya ga.